Kia kōpū, kia pare a rau, kia tau matakuku, kia te kokotāw, kia whiti kaupeka, kia mari a. Kia hotu I te hirangi, kia pī a wai, kia tamara kau ki ngā Whetū tapu a te tau. Ingihi a te kete nui o te rangi, kā maro ki runga rāti hei, mauri ora. Manoa mai e, te pūtango matariki, manoa mai e, te mato o te ariki, manoa mai e, te mātahi o te tau.
Wake ki waho, wake ki tua, wake ki a kia tau mai rā, te mauri tū, te mauri noho, te mauri o ngā tipuna. Koe ara te ruruku, ruruku tia kia u kia mau, I o te matua kore, ko koe anō hoki, Ki te urutapu nui, te kura Wānanga I te toi o ngā rangi, kei te mihi. E nā mate, kua karawhiti hia ngā kāpū I te rangi, kua tatau mai ki te matatihi o tō maunga. Me he parikawakawa, moe mārā o te atu, rātou ki te pō, tātou ki te ao, wairua mauri ora. Nā tipuna āpare, tēnā koutou, e raurangatia mā, kua whakamini mai nei, Me whakairo nui tātou ki te kaupapa o te wā. He pukenga wai, he pukenga tangata. Matariki āhua nui, matariki, matariki tāpua pua. Nau mai o te mātahi, tau o te tātou kātou. Hei kupu whakamutinga māku, kia pai te noho I tēnei rā, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou kātou.
Ngāti ka hanuru ki tāwana, tī e mauri ora. Kia ora whānau, ko Blake Chase talking wā. Tī koke koke taku manu ki Tararua, tiri kohu ki te Waitu ora o Manawatū, kā kapa ake taku manu ki o Poutu. Te marae rangi tāmero ane I ngā Poutini kōrero, nā te whakatere hapu karanga. Ripo ripo ana te wai o Tongaroa, nā Tongaroa te waka tāinui e u ki o te aro nei. Kā ono nā uri o Ngāti Raukawa ki tāua mana, tī hei mauri ora.
I'll take this opportunity to welcome you all to our Matariki night for 2023. Just some quick health and safety things to go over first. As you can see, we've got two exits down on the side and an exit up the top. In an event of an earthquake, fire, or an emergency, we're going to go out these exits and assemble on the tennis courts. This year I'm 2023's deputy head boy for this year, and next to me. Handsome comp here joining me tonight is Blake Chase, he's also a prefect this year. Just to start off our evening, we're going to show a quick video of our Māori achievement stuff this year. Our Māori boys are involved in a lot of things this year. And hopefully tonight you'll be able to see some of the stuff they're involved in at school, and they can showcase to you, their whānau, what they've been doing at school and maybe why they've been taking so much time away from you to do stuff like kapa haka and ngāmanu kōrero. So to start off on that, without further ado, I would we have the Super 8 kapa haka performing. So, homai te paki paki, te aho tanga, o Tāne.
Yeah!
Home.
Can I just ask everyone to give another pucky pucky for the MP?
Well, mine's a pucky pucky.
Kia ora whānau, kōzun zē tuku ingoa, tī koke koke taku mani ki uro pai me peka peka, tiri kui ki te Whetū ora orangi tiki me Waikato, kā tu pāke taku mani ki tau mātua te rā, tēnā rai i rangi tāmeru, ane i ngā pūtini kōrero, Ngāti monomono hapu kārama, ripori pāna te wai o tāngaroa, ngā tāngaroa te wakatainu i au ki Aotearoa nei, ka hunga uri o Ngāti Raukawa ki tā mana tihei mauri ora.
Kia ora te whānau, ko mātou tōku inga, te iko ke koke takamanu ki Itāria, te riko ki tō Aotearoa o Whakawehi, ka tō pā ake takamanu ki Tōharu te marae i rangi tāngaro ana i ngā pautiri kōrero, ngā tīmu hapu kārama, ripori pāna te wai o tāngaroa, ngā tāngaroa te waka, Taki tīmu e iu ki Aotearoa nei ka holo ngā uri o rongo mai ngā hine ki tō mana. Tī hei e mai uri o rongo.
Kia ora whānau, I'm Zinzan and this is Monson and we're both fortunate enough to be a part of the Pūoro STEM Academy. And for those of you who are unaware what the Pūoro STEM Academy is, it's a STEM Academy based around te reo Māori students or Māori students thriving within STEM jobs such as statistics, technology, engineering and mathematics. Pūoro offers many opportunities for young rangatahi such as myself and Monson. And if you look to your right, you'll be able to see many people who are also in the Pūoro STEM Academy here at Palmerston All Boys High School. Pūoro is a countrywide objective. So we have STEM academies set up in Christchurch, Ōtautahi, Tamaki Makaurau, Te Whanganui Atara, Manawatū and the Hawke's Bay. I was fortunate enough this year to be a part of the New Zealand Defence Force camp, and Pūoro gifted myself and approximately 50 other students from across Aotearoa to congregate in the Air Force here in Manawatū. We had students come from Auckland, Hastings, Christchurch. It's free of cost. They pay for accommodation, travel and kai. And it was one of the best experiences I've had in my time here at Primary Boys. I was able to meet some really cool people from Auckland. I still talk to them to this day. I was able to play basketball with the kaihautu across the country and smoke pāriwa, who's sitting in the second row, fourth in from the left. He's right there. He's a bit embarrassed. And Pūoro is a fantastic goal, and they are really trying to do the best for you. And I'll pass it on to Monson, who will talk about what else Pūoro can offer.
So every term, there's like a term in Wānanga with all the schools in the Manawatū all come together, join up together and have STEM classes during the day. Get to mix and mingle with other kids around the same age as you. And yeah, the classes that you take, or that you go to, have specialists in careers that revolve around STEM. And I'd like to say a big thank you to Dr. Van Eyck, Dr. Parker, Dr. Bland, who look after us Pūoro students here at Palmy Boys, and our kaihautu pāriwa, Whai Jai, Whai Amber, who come in weekly and help us out with our STEM subjects. And yeah, kia ora whānau.
Kia ora, thank you. Thank you.
Up next, we have a performance by Rākina Te Aoiau Mohi, and he'll be performing his speech that he performed at Ngā Manu Kōrero in the senior Māori section, the Pate Horinui section. His topic was Tiaki te Wairo o te Tangata, which is look after your well-being. So, ariari mai o Tarake.
Tāne rā, pā te wairo nāki, hei whakamāwai te Kua kurui mata tāku kai meau! I te nō! Hei whakamāku kuake! E rata te wairua, kai te whati manoa! E kore nei pika tōku wairua! E oharere ai! E rata te wairua, kai te whati manoa! Maringi mai rā te wairua i runga nā te tangata haka koe! Kia hōnu te tītiro, ki nā kapu kōrera! Kia whakamana hea, i oki nei whikāro! Whaku tua tāroa ki tāroa! Kia tui tui ai nā here, ki te tangata haka koe! E ai ki nā kapu, whakapono! Kai piringa, te mea arakata, me te māna waki, ādeki ki koki ko tangata. Tihei, mairio! E te pare! Whakarongo mai! Whikāra ki rote wa koutou ngākau, he tangata ta whai koe. Kore nei koe huri tūra, ki te tangata kua kawai. E nui ana te aroha, i ripne tāna, ki nga tangata katoa. E rua nā mea, ā te tangata e mohi o tia. Ko te tīnana, ko te wairoa. Ko reira, ko ai ho mā te koha kōrako. He whakatepe e oki nei mani kōrero. Anō nei te rukua te kāwau, he manu ka ruku hōni, he ora nā mōna. Ko reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tāte katoa!
Tēnā koe rā tīna. Next up, we have a few members of Te Whare Tūtau o Aotearoa who will be demonstrating some mauraka for us. So homai te paki paki.
Whoa! Matariki is upon us, and we're here to celebrate everything great about it with our whānanga.
In other news, there's been much controversy recently regarding the multilingual road signs. Our correspondent in Scotland has more on the story.
Kia ora, Wānanga Kariko. I am very excited about Matariki. Here I am with...
The name's Earl Lade.
Kia ora, Earl. I'm here to get your opinion on multilingual road signs because in Aotearoa New Zealand, there has been much controversy surrounding these signs from members of the public.
Lad, I think they're bloody brilliant. Inclusive to them who don't English. Every country should have this, laddie. It's a good thing.
Wow, what an interesting insight. Nā mihi, Earl. I wish we had more open-minded people in our country. Back to you, Wānanga, the studio.
Thank you, Amiora. Good to hear of such an open-minded and insightful community.
Now over to our Indian correspondent, who is currently occupied with somebody in the Manawatu region. Over to you, Leonard.
What do you want, mate?
Sir, now that it's the season of Matariki, we just want to ask you a few questions, that's all.
Why would I want you to take up my time?
Sir, we want your opinion on this bilingual road sign. Don't you think it's a great way to hold both the Māori and English language and embody the spirit of Matariki?
Yeah. What's wrong with the normal ones? Pretty saying that Māori name's enough anyway. It's like Taupo and Tauranga and Opiki.
Oh, you mean Taupo, Opiki and Tauranga?
Yeah, that's what I said.
No, you said Taupo.
What does it matter?
Sir, it's important that these words are pronounced correctly. Otherwise, they'll lose their significance over time. We must look back on our roots, regardless of our backgrounds.
Yeah, like how Edinburgh is always pronounced wrong.
Exactly. See, Matariki is about connectedness, regardless of our roots.
I see. Well, watch out for the fitting a Tarake.
Fitting a Tarake.
Fitting a Tarake.
No. Fitting a Tarake.
Fitting a Tarake.
Yeah.
What a G. Be like the bro.
Now on to our ongoing story about what the importance of Matariki is to our community. Back to you, Leonard.
Here we have the bro to talk about the importance of Matariki to whom?
Aye, ko hewhai tōku ingoa. E tūru nei au ki te taumata kāero ki ngā pai maunga ko tararua. E te whakararo ngā wai riporipo, ko mana watu. Ko ngā te whakatere i rūma whakawai, teipoi ngā kini tūheitia.
Ngā mihi hewe, so what are your thoughts on Matariki?
Yeah, Matariki, eh? Who's that?
Oh, hey! Are you a fake or something?
No. I'm not a fake Māori. I'm not. I'm a Tiramara.
So you're telling me you've never heard the star song?
Oh, well, how's it go first?
Tahiru wa tōrufa.
Wai ti wai ta wai punarangi tupua nuku.
I do know that song. Nā mihi.
Ko ungarangi te mō tiki o te whānau Matariki.
Oh, turn it. What are you up to? Your fancy kai kōrero now, eh?
Oh, uncle, just doing a report on Matariki. I bet you're like embracing culture and holding on so we can remember our tūpuna. What are your thoughts?
Oh, yeah, of course, man. It's just a day off. Shame your Maccas is closed, but it's okay. Get to spend time with the whānau.
Oh, uncle, sounds like a hearty plan. Back to you guys in the studio.
For us, the appearance of Matariki heralds a time of remembrance, joy, and peace. It's a time to celebrate and be close with your whānau. I hope you all enjoy this time. Ngā mihi!
Good job, boys. Very impressive, very impressive. Good message as well. Up next, we have another Ngā Moni Kōrero participant. So we have Ihaka Rāpira. He performed in the Peita Hurunuri section at Ngā Moni Kōrero, placing second. His topic was Ngā Waiiki e Mātanga Reo Māori Koe, which is English as, who is to say you are fluent in the Māori language? So ho mai te pakipaki for Ihaka.
Thank you.
Up next we have the Te Reo Māori department, and we will be performing a few pieces. So boys, on the stage please.
Oh!
Eno!
For the formal part of our evening, I'd like to invite Pajos down to the stage to present our High Achievement Awards for Māori students.
Kei ngā maunga whakahi, kei ngā tiki kōrere rōrō rō huinga, kei ngā nipo wai tōku o te motu. Tomo mai ki tēnei whaitu o tātou, tomo mai ki ngā tāna Tāne o te papoia. Ko Josh Strickland tōku ingoa, e huri au no ngā tika hūnu, mai tahu, rado tō ngā noa hoki. My name is Josh Strickland, te reo Māori teacher, HAD o te reo Māori, tēnā koutou. We have three awards that we're going to give out tonight, and these have been nominated by teachers here. So I'm going to invite Mr. Bovey up, our rector, to give these out, please, if you want. Pretty hard decision, whānau te whānau. These nominations were between year 11s and year 13s. Okay? One was we nominated for leadership. The second one was Te Ara Poutama, which was a student who pushed hard, was determined, motivated, and the Whetū Tāraki Te Rangi Award was for a student who demonstrated developed a young and outstanding character. So the first one, Te Ara Poutama Award for 2023 goes to Etu Caidyn Caffell. Tāne te Wānanga Award goes to Deputy Head Boy Connor Puanaki. Last but not least, te Whetū Tāraki I te Rangi, a young man that's developed so much character within the boys of ethos within the school here goes to this year Quentin Durston. Etu. Hai, tēnā koutou, mihi ana kia koutou, etu ka, tama. Whānau, if you can make your way to the hall for a bit of a kai. and our boys will remain here. I'll have to talk to you for a while. Etchum. Mīko tātou.
Mīko tātou. Mīko tātou. Mīko tātou. Mīko tātou. Mīko tātou. Mīko tātou. Mīko tātou. Mīko tātou. Mīko tātou. Mīko tātou. Te wairua ki tā tātata, koe a e rumo, whakei a ke kirunga, kia tina, tina, arumie, uie, arekie.
Pōmari e te whānau, good night.